apha kule video sojonga imizekelo ethetha ngeparallel ne-perpendicular lines. Sine-perpendicular lines. And kwaye sinazo ii-lines ezingekho parallel zingaphinde zingabikho na-perpendicular. Ake sijonge apha kwi-parallel lines. Okay, mke sizobe nje i-Cartesian axis yethu apha. Sinayo i-x-axis, sinayo ne-y-axis. Okay, basinale line, sinale line, i-parallel line kulena line izaba njeni. Azo line izifana nqwa, but kodwa ke zinezi line, zine slopes ezifanayo. Ukuba si-slopes aleni line sinje change in x and change in y. Phinde sibe naleni, sibaswa nesi slopes change x and over, sinje change in y over change x, siyafana nesi ya. So i-slope sazo siyafana. So ezo zi-parallel lines. I-perpendicular lines zona zii-lines ezi-intersectayo ziyanquzulana but kodwa apho zinquzulana khona ziye zenze u-90 degrees azi-intersecti nje apho zi-intersecta khona zenza u-90 degrees xa ibizwa loo nto kuthiwa yi-point of intersection apho zi-intersecta khona zenza u-90 degrees ezo zii-perpendicular lines yabo into esizawuyenza ke ngoku soke sijonge le example ibhalwe apha mhlophe masithi okay, makike sijonge izilophu ze-perpendicular lines. Ukuba isa isilophu saline line ngu-m, yabo, isilophu sesi izaba ngu-negative 1 over m. Izaba i-negative sesi ya isilophu, i-negative inverse ka-m. Zi-perpendicular lines ke ezo. Okay, makike sijonge kulo mzekelo sinikiweyo apha. Yabo, okanye ziparallel, funike kulo mzekelo sojonge ukuba ezi lines zimbini ziparallel okanye ziperpendicular na. Sinikiwe i-line yokuqala. Kuthiwa iline yokuqala igqitha kwezi point zimbini u-4 and negative 3 nakwi-point engu-negative 8 and 0. Enye i-point enye iline igqitha kwi-point engu-minus 1, minus 1 nakwe i-point engu-minus 2 and 6. Okay, makhe sijonge islope saline line yokuqala masithi line 1, masithi M1 islope sayo. Into esizoyenza soqala sithethe line le i-point sithi minus 3. Minus 0, minus 3, minus 0, a change in y ke leyo, over a change in x, over 4, minus 8. Lendo sinika negative 3, over, ya fan ba 4 plus 8, kukusifumane negative 3 over 12. Sicho kengu kukusifumane negative 1 over 4. Ile line yokuqala ke leyo, sifumene islope saleni line yokuqala. Masijonge islope salelani yesibini siba sithi M2 ngoku sithi negative 1 minus 6 change in y ke leyo sithi over change in x leyo ingu minus 1 minus 2 ngoku sino negative 1 minus 6 don't leyo isinika negative 7 then ke ngoku apha ezantsi sifumane u 1 ngoku esithi slope apha sofumana u-minus 7. Ezi lophu zimbini azifani kwaye asikho esinye esiyi-negative inverse yenye. Ngoko ezi lines zimbini azikho parallel azikho na-perpendicular. Ebo. Ziya-intersecta kodwa azi-intersect apho zi-intersect khona azenzi 90 degrees. Okay, makhe sijonge omnye umzekelo. Apha kwanye enye line gqitha kule point. Enye iline igqitha kwezi point. Okay, makhe sijonge islope sale line yokuqala igqitha kwala point minus 3, 14 nakulena ingu-1 no minus 2. So into esizawuyenza asijonge i-change in y ngu-negative 2 minus 14 over 1 minus 3. Negative 2 minus 14 equals negative 16. 1 minus negative 3. Sifumana u negative 4. Ukuze sifumana u negative 4 si slope. Maka sijonge I slope se salini second le sali line yesibini. Sitting M2. So bano 5 minus 3. Yafana bango 5 plus 3 over negative 2 minus 0. Koko siya fan ba snow 8 over minus 2. So just for money, bani minus 4. Yabona ke ngozi lines ezimbini ziyafana izilopho zayo. Koko ezi lines ezimbini zi parallel. Kuba into izilopho ziyafana. Yabo? But the parallel. Okay, my question on yums again. Luna mzekelo naye uyafana kuba une line igqitha kule point, le point ingu 3 and 3 na ku minus 6 minus 3. Sibe nenye point esibini. U-M, masichonge islope salena ilani yokal. Snow 3 minus minus 3 over 3 minus minus 6. Kuku sifumana u-6. So over 9. Sifumana 2 over 3. Masichonge islope salena esibini. Sifumana negative 8 minus 4, they will change in y, over 2 minus minus 6. Kuku sofumana, negative 12, sofumana of negative 12 over 8, kuku so negative 3 over 2. Buya kapela kuku apa, ezilopho zimbini esinye si negative inverse yesinye, ngoko ko ezi lines zi perpendicular.